I see the delegate from Kansas. Would you kindly take the floor and have to tell us what is Kansas thinking? And what is Kansas for? Well, Kansas is for the farmer. We stand behind the little man. We need a firehouse in Topeka. So help us if you can. Da 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 da. I see the delegate from Utah, our friendly Beehive State. How can we help you, Utah? How can we make you great? We gotta irrigate our deserts. We gotta get some things to grow. Cause we gotta tell this country about Utah. Cause nobody seems to know. Da 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 da